Apologies, there was an issue with the internet. Yeah.
Ma ba ba da mu ni
Presenting Madhava Keshava Madhusudana in the Ragam Neelambari set to Aditalam, a composition of Sri Annamacharya. will conclude the concert with the Tilana Indiragam Hamid Kalyani, Chettu Adi Talam, a composition of Sri Muthaiya Bhagavatar.
Udana da 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 da
Sincerely thank Srimati Shobana Sujit Kumar and SR Finance once again. I would also like to thank the viewers for tuning in and listening to me sing today. Thank you.